zaje zirankangura nta numva ndamerewe nabi tumaje gushika burya je nahemukeye ku birori kuri ku bitara nyene niho naraye nyene niho niho batangura kumenya ko afite imbanye manaje mva mu Burundi mu mutekano muke twaje bw'amaguru gake gake turara mu nzira turara mu nzira hanyuma rero turanduruka turagera mu mupaka wa Tanzania batananyerero nabandi nyene tuza turabundabunda nyene aho tugeze twakindaro twakindaro mpaka nyene ubu turaye bugacya tukunguruza tukagenda n'ubundi nyene bugacya tukabandanya aho tugeze tukarara turushe mpaka twanduke nyene tugere ku mupaka nje ndakunda kufatwa n'ingwara y'imisonga mu nda ngira kuberanye kababa baranankoze ndakunda kwama none karamunda kuva ntwayiyimbanye umva rero buri gihe nyene nama naje nyene nagera kwipira umuntu barankurikiranye rwose bakampa imiti nkabona ko bifise akarusho kandi bakampimiriza akambwira ati wewe ucumva n'umusonga uzoze nyene ucutabaza mbere asitse gutore hanyuma nyene unyaruke kugera ku ivuriro vuba na vuba ubwo twaraje nyene baratwakira baratwakiriye neza tubona intangorane twayeho neza baratwakiriye kubera umutekano muke twari duhunga iwacu ubu turi ngaha nta ngorane mugabo mu gihe umutekano nyine wozaboneka iwacu Burundi nyine amahoro akaboneka icyo twaje duhunga nyine kikahabwa tukazasubira iwacu nyine umutekano wabonetse amahoro yabonetse icyo nicyo cyifuzo fise amahoro abonetse tuzotaha ubwanje amahoro abonetse nzotaha ubwo mvuze ngo nzogumino amahoro abonetse tuzongera dutaha amahoro abonetse